Numbers.
Yay!
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Repeat after me. 1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20